Ya bobela. Yasho ke manje khala pho mayizonda inkani. Yebo. Nyangangaleli stombisani. Batisa hamba noma kamfana. Nyangangaleli stombisani. Batisa hamba noma kagoy. Nyangangaleli stombisani. Batisa hamba noma kamfana. Nyangindoza masilume. Batisa hamba noma kamfana. Nyangindoza masilume. Batisa hamba noma kaboy. Bathi bula mgo, bula mgo, bula mgo. Bathi bula mgo, bula mgo. Ulamgo, bathi ulamgo, 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 bathi ndoza masilo, bathi sahamba noma kaboy, bathi ndoza masilo, bathi sahamba noma kamfana, bathi ulamgo, ulamgo, ulamgo.
Geza kakhulu bafana ngizona othukela manje. Woza smino, woza smino, woza smino. Bathiyo qonye ungakhulumile ngabe uyinkabi phela uyena uBig Zulu yomela ukukhuluma. Hayi konakele bafana ngigijima kwesikangiga manje lapha emaphozeni konakele o rapper nawe mawuthanda. Ucula ubasikandi futhi mawufuna. Nawe usuya lepha. Bathi ngathatha umfezi ngamfaka ku-hip hop usengumlandileke manje ngumbuyise kumasikandi. Khubhuka mfezi, khubhuka mfezi, khubhuka mfezi. Mbele ngithi sewodaka wala
makamfana wangenza wathatha isithombe sami wayosiloya. Makamfana wangenza wathatha isithombe sami wasifaka umuntu. Makamfana wangenza
Batisa hamba noma kamfana.
nyangendo sama silo
Batiza
hamba no maga po
Batiza hamba no maga
Bati pula mgo
Pula
mgo
Pula
mgo
Batiza hamba no maga
Bati pula mgo
Pula
mgo
Pula
mgo
Batiza hamba no maga